ifumbire irahari y'ubwoko bwose hari hi yitwa yire hari hi yo twitwa deyapari yo bitwa imbura hari yo twitwa totahaza ubwo bwoko bwose buriho uko bwipfuza warabugomboye bace baguhereza
oya kubijanye n'umwavu nta myidogi hari umwavu wa fomi wadushikiriye hakirikare cyane abona ko no guterana te hakirikare
nta bukene bw'ifumbire ihingurwa n'ihingura fomi uriko bwibonekeza mu gihugu cyose kuri rino rima ry'impeshi nkuko vyemezwa na Abenegihugu bo mu ntara za Bubanza muramvya hamwe na Kayanza ifumbire bari basavye ngo yabashikiriye yose ibashikira ikwiye kandi kugihe icegera cy'umuyobozi mukuru w'ihingura fomi akaba yemeza ko amatondi bari basabwe na leta y'u Burundi guhingura bayahinguye yose baranarenza ko bakaba baramaze kuyegereza Abenegihugu mu bubiko butandukanye buri mu gihugu cyose akaba rero asaba Abenegihugu kwihutira gutora iyo fumbire
ibiharuro aho bigeze ni kuri uru rugero rukurikira ubwa mbere ubwoko bw'ifumbire kitwa fomi imbura twahawe ibiharuro twohingura amatoni ibihumbi 33 na 32 tukaba tumaze gushikana hagati mu gihugu hafi y'abarimye amatoni ibihumbi 35 na 41 bisigura yuko twaduganye ibice ijana na bitandatu birenga gato kwijana tukaba twarengeje ko amatoni arenga ibihumbi bibiri gatoyi ari mu gihugu hagati kwifumbire yitwa ire twasabwe gushikiriza amatoni ibihumbi 12 3 28 n'ibice bitandatu tukaba twegereje abarimye amatoni ibihumbi 12 99 78 n'uduce indwi byumvikana yuko twaduganye ruguru mu ntara ibice 105% birenga gatoyi nukuvuga yuko harenga ko amatoni arenga 650 gatoyi kwifumbire yitwa fomi bagara tukaba twari twasabwe guhereza abarimye amatoni igihumbi 345 n'ibice 4 tukaba twegereje abarimye amatoni igihumbi 626 n'ibice 2 byumvikana yuko twegereje abarimye hagati mu gihugu iyo fumbire kubice 120 birenga gato kwijana nukuvuga yuko hari amatoni y'ubwo kubwifumbire bagara amatoni 228 twarengeje ko ari ruguru mu ntara zinyuranye z'igihugu kwishwagara naho ahanashaka manze ndabamenyesha yuko ihinguriro fomi ryahawe uburenganzira butangishwagara mu ntara zitatu zonyene iyo nayo ni ntara ya Gitega intara ya Muramvya n'intara ya Mwaro aho tukaba twari twasabwe gushikiriza abarimye amatoni 249 n'agace kamwe tukaba twabegereje amatoni 2370 n'ibice 8 byumvikana yuko mwishwagara twasabwe ko twashikanye hafi y'abarimye ibice 106 birenga gato kwijana vyishwagara nukuvuga yuko twarengeje ko amatoni 321 yishwagara biragaragara rero yuko ibiharuro ihinguriro fomi ryasabwe guha abarimye kuri impeshi turimwo byakwiye byose kubice birenga 106%.
Mu ntara ya Bubanza baba bajeje gutanga ifumbire Abenegihugu basanzwe bayikoresha eka mbere n'abajejwe intwaro baremeza ko ifumbire ihingurwa n'ihingura fomi yabashikiriye yose kandi bashikira ku gihe
biratandukanye no mu minsi ya mbere yahera ko umwenegihugu yagenda akagombora ufuko 23 cyangwa akagombora 10 cyangwa akagombora 5 ariko yashika ngaha tukamuha agafuko kamwe ariko kugera ino staha umwene gihugu umwavu wese agomboye awutwara wose kuri irya bordero yanditse ko ufuko 2023 akamutwo batera nuko bonyaruka bagatora umwavu kuko umwavu turawufise kubwinshi ukeneye wose ni utora bivanye n'igitigiri batwemerera kugombora kuri irya bordero nta kibazo cy'umwavu dufise
uko twayirose mu mwaka uheze si ku mwaka turimo turayironka uyu mwaka turimo turironka ku rugero rwiza kandi rushimishije yaho umwene gihugu iyo tugiye kuriha ko ya novuga nka tugiye kuduriza nka vase twaye twatanze ma posta ubu biratworohera gose haba no kuri posta haba no ngaha baratworohereza upfa gushika ufise jeto bace bagusohorera ifumbere uba wagomboye kuntu turimo turawuronka turimo turonka ku rugero rushimishije ntiturimo turacererwa gufumbera ibitegwa byacu ahubwo ubu turimo duhiganwa no kugira imvura ibandanyigwa natwe umwavu twawushikanye mu murima mu gihe igitegwa kitarononekara bituma natwe niyo turimo turarima tukaronka umwimbo mwiza kandi utagase atangwa rurimwo kuko umwanya wo kuza kurondera umwavu tuca tuza kurondera imiti yo gufumbera ibyo bitegwa byacu kugira bitworohere tusange nk'umuceri dusanga dufisa umwimbo usa neza intete zimeze neza zitagase bica bitworohera natwe nk'iyo hageze yuko tukikora ko ako ka uwo mwimbo tuba twararonse umuguzi arimo aragusuma atidoga ngo waramenaguritse ngo aragize ente usanga umwimbo vraiment utagase
ugereranije mu minsi heze n'ubu igikorwa cyo gutanga umwavu gikorwa n'ishyirahamwe FOMI cyarateye intambwe ishimishije kuko mu ntango wasanga umwavu ari mukeya ugatangirwa no mu bibanza bikeya bigatuma abenegihugu bibagora cyane n'urose amafaranga bikamugora ingene ashobora kuronka umwavu ariko ubu ugereranije n'iyo minsi iheze ubu uye hariho akarusho kaboneka cyane aho usanga umwavu wose uba wifuzwa n'abenegihugu bashobora kuronka cyambere ku mwanya wo kandi no mu bibanza bibegereye batiriwe baratama kuvuga rero muri rusangi hariho akarusho kadasanzwe biragaragara by'ukuri ko imyitwarire ko y'abenegihugu mu gisata cy'umwavu bariko barayikorera ko aho usanga hariho n'amazone yahora ari kure atahora ashikirwa n'umwavu bariko barashikanayo umwavu nkabahamagarira rero kuguma kuri rutonde kugira ngo n'ubundi buce bigaragara ko bwo buri kure ugereranije n'abenegihugu mu mice itandukanye y'intara ya Bubanza kugira nabo babandanye baronka uwo mwavu
no mu birabijejwe uburimyi n'ubworozi ibidukikije mu ntara ya Kayanza baremeza ko ifumbire bari bakeneye yamaze kubashikira nubwo nyene ngo ishwagara bakeneye batarayironka yose bakaba basaba ishamu ryatsindiye kubaronsa ishwagara kuyibaronsa mu maguru masha
irima ry'impeshi nga mu ntara ya Kayanza yamaze gutangura kandi riko rigenda neza ryo gucereke iby'ifumbire ya FOMI nibindi byose bijana nshaka kuvuga n'amashwagara icyo tubona abasanzwe batanga imyavu y'ikizungu imyavu ya FOMI uno munsi abanyi bose barashima kuko imyavu yabonekeye ku gihe aha ndavuga y'aba FOMI imbura FOMI bagara canke ire rero ubu bose bari kubagombora baheraheza kugombora kugira ngo mbere no gutera baratanguye kuko rubabwira yuko nk'abari bakeneye gushyira mu miceri baratanze amavase baramaze kuyigura barayisizeyo ha muntu aho benshi bakaba ariko bateragira ibiharaga bari nabo bitegura gutera ibiraya aho duca hose turabona ko mu mahanga ari imyavu ibiriyo havuye mu muri zone ya Rugazi ariko iyo baca mu barabara ubwo naho ntituko turavuga n'abasanzwe bayitwara yuko bogira ingufu kugira ngo ntihagire umurimyi yocerwe gutera impeshi mugaha ndiho kubiharuro dufite no munsi nka muntu arakayanza turabona ko uko iyi myavu ya FOMI imaze gushika mu ntara bisumba cyane ugereranije nuko byagenze mu marima heze kuko hari habaye gucererwa biboneka ariko mugo turafise ikibazo kwishwagara ishwagara barimi baridoga cyane kuko ishwagara ikenewe ngaha mu ntara turacyari ku bice 50% mu gihe byasaba yuko ishwagara mbira ryiboneka kare kugira ngo bashe kwishira mu mirima nimiburiburi nk'indwi zitatu imbere yuko bateragira ariko urumva aho turacyari kuri icyo gituma mfashe kano kanya kugira nsabe tira hamwe yitaje yo conscience kugira nayo bayizana hakirikare kugira turabe yuko kugira ivyo umuntu akiza kandi ho turabona ko ibiharuro bitiyongereye ningoga turabona ko ishwagara ishura gutuma kumura umwe mbugabanuka
cyo kimwe no mu ntara muramvya ifumbere ihingurwa n'ihinguro fomi ngo yabashikirie yose ibashikira ikwiye kandi kugihe abarimye batari bake ngo bakabararangije no guteragira imbuto zabo
no kuvuga ngo ivyo abenegihugu basavye byarabonetse kandi kera twaratubona ikibazo ugasanga habonetse ubwoko bumwe ubundi bwabuze mugubu wa moko yose yagumye hari ku rugero rumeze neza kubyo umwe n'igihugu ahejeje kugombora yacahita hitana ifumbire yasavye atangorane kandi ku rugero yifuza mbere twebwe iyi ntara turimo kama banatera kare bisigura ngo nk'abari impeshi ubu barateye abambere kandi nta kibazo na kimwe cyabonetse kuko ifumbire yashitse kare
bakamonotera barimye nuko bosohora amaboko n'amasuka hanyuma bakagombora no kugihe gitegekanije kugira baronke agafumbire uko bakipfuje